Sambe lapha samba nguzo kulezo ihlala sambe. Hey konakele konakele hey hey hey.
Kizi kule album le ehlanganise abaculi abaningi. So nje sizokwenza amanandi nandi lokho nje sisengawo.
Yebo yebo kunjalo kunjalo hleli nobala lapha. Ubala inkonzo hleli nayo.
Mzala mzala lobala.
Lenka bahlale bayibuza ukuthi kanti wena ubamba apho wena.
Ngizale ezinye izinto ezizokile impela la. Ngithini la kuthinta khona nomba.
Yebo yebo yebo. Yebo awuyichaze enkabi yami.
Cha mina igama lami uSongqongqo baningibaya ngazi ngakwakhumalo endaweni yaseKholense la ngizidabula khona. Size la sihlanganiswe uSotobe kumashinga, sishinga emashingeni. Sishinga emashingeni la. Kushuthi mina ngidlala isigencike kule project, project nje ehlanganisa amaqhawe ahlukahlukene. Ngiyathemba ukuthi izoba mnandi kakhulu. Abantu bayayizwa ukuthi ihlangene kamnandi kakhulu.
Asibonge bazwile abantu bazwile abantu. Ngiyathemba ukuthi uzobatshela ngelinye ilanga ukuthi ubamba because ma ungabatshela phezu phelelo umsebenzi uzoqasha bona. Ngizogcina sesiqasha bona phela uma usebatshela ukuthi ubamba.
Kunjalo.
Okay, hayi yizo.